Dr. Sawori Onwanna, may your soul rest in peace. I man eat the egun ogo abala na onye obla so bali si onwe. Onna ha wish na e ka no ndo tata. Bia lele nu nke we ezigbo ta ogo dara. Mgbe itiri egwu ụfọdụ awọ taa, ị na-ekwu. Kịta ka e wee ezigbote ọgọ dara mgbe ahụ, Nigeria na-aṅụ bọbọ. Tụgokwanụ na penti garị nọzi 3,500 egbe. Kedụkwanụ maka okwe? Okwe nwanna atụrụ na ihe emebiwo. Dede m okwe. Mgbe anyị itiri n'ihe emebigo, nna m ọhụ ka ị hụrụ ihe emebibe mgbe a. Alaeze ka anyị nọ. Ama m na a ga-emecha kpọpụta anyị na alaeze bati anyị. Bati ndị ha tiri n'ọkụ mgbe so m na. Dalenu Naijiria na-asị na ihe emebigo na nke ikpeazụ a. Mgbe anyị itiri egwu a na ha nọ n'alaeze. Na kịta ha nwa nọ n'ọkụ mmụọ na ha nwa Naijiria n'ọkụ mmụọ. Kedụkwanụ maka African China? African China leela mgbe a na-ere garị ego kọpụ garị 550 naira ewere ofu nye gị mmezi na-asa ifudu n'ode. Mgbe a na-eji 1,000 naira baa n'ime ahịa. Igo ihe ga-eji si pot of soup nwee ezigbote change 300 or 250 dependent. Ogboroko ga-adị ya, azụ ga-adị ya. Ma a gara ipe nta mata. Na-asa ifudu n'ode. African China bịa m. Amammi n'ozikwa na Naijiria. Amammi ị ga-agụziri anyị na nke ikpeazụ a. Kedụkwanụ maka Idris Abdulkarim. Abdulkarim. Naijiria takataka. Nwanna abịazie m. Egwugo ahụ wụkwa evergreen. Amazị m ihe ga-agwazi anyị na. Bikonu. Ndị a niile tiri larisi ahụ mgbe a, biko bụ ọnụ ha. African China si anyị food n'ode, broda iwọta n'ode. Andawa road n'ogudo. Balelelu road. Akpagokwa gị na Asaba Express Road, Onitsha Asaba Express Road, adịrị mma na aga a na-anọ ehu dọ 6 hours for the whole day. Ịnụ bụ nke a. Dalelenu na nke ikpeazụ a. Idris amazikwa m ihe ga-agwa anyị. Gị na African China. O nwezikwa ihe nọ ga-agwa anyị na nke ikpeazụ, ọ nọ gwa anyị. Na we are waiting, patiently waiting. Anyị si m agwa nọ, because Sancha niile were all of them. Mind you, it's something there.